Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya munani gitugutu umwaka w'2022 kaze mukurikire amakuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukenyezi w'umukuru w'igihugu arasabwa n'abakenyezi b'abarundi kazi kutaguma atuma kamanama yo gusayanganiramwo abishoboye gusa ngo ahubwo ngo niyibuke guhanura umutware wiwe kurondera umuti w'ingorane z'ubukene zihanze igihugu ngo kuko ayo manama yamatumako watatamariye abanyagihugu ngo mu gihe bitoba gutyo abarundi n'amakungu ngo ntibagume basamazwa n'ayo manama atunganywa atacari bumarira abakenyezi ibyo bikaba byavuzwe mu gihe hategekanijwe irindi huriro ridasanzwe y'abakenyezi kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 13 gitugutu uyu mwaka nyene zishi kuri iyo nkuru muca mubikurikira muri ano makuru twabibateguriye abanyagihugu bavuga ko bitangaje kubona gatogwasa nawe nyene avuga ko inama nshingamateka yahindutse urwego rw'umugambwe CNDD-FDD ngo hanyuma akabandanya gukorana niyo nama nshingamateka kubwabo ngo icari kuba ciza ngo nuko we na bagenzi we ngo bo mu mugambwe SNL ngo bari bakwiye gukinjura mu nama nshingamateka ngo kuko abona ko iyo nama yahindutse nk'urwego rumwe rw'umugambwe CNDD-FDD ngo bagaheza bakagwanira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu bose ibyo navyo nyene nibivugwa n'abanyagihugu nyuma yaho kuri uyu wa gatanu abashingamateka bakomoka mu mugambwe SNL barahiye bakarengwa kwinjira mu bikorwa byo kwemeza abagize umugwi SNL ngo kuko ari abo mu mugambwe CNDD-FDD gusa nivyo navyo nyene twabibateguriye muri ano makuru muravyumva abanyororo bafungiwe aho bita police militaire barataka bongera batabaza umuntu wese yobashoboye kugira ica koze no gushikanijwe kure ngo kubikora ngo kuko ubuzima babayemwo buteye ubwoba n'agahinda ngo nikibabaje gusumba ngo bakaba batazi n'icyo bafungiwe abandi nabo ngo bakaba babona kwiyo ari ngendo mbi yo guhonyanga amategeko y'abarongozi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD muri kino gihe imigwi itandukanye y'abarundi ikaba itangaza n'ibiriko biraba mu gihugu byinshi kuri iyo nkuru navyo nyene ni muri ano makuru twabibateguriye amakuru saya gusa hari n'ayandi atari make twabateguriye kuri mikro muri kumwe na Jeannette Kamikazi nayo mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko mfashwa na Obe Felix Rankunda kaze
iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka radio haguruka haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu
aho rero niho twavuga tuti n'imbere yuko twiyumvira iby'abarundi twokora abo buno munsi batwara nibo bakeza guca bafatiya mbere kugira ngo barondere ingene bashira mu ngiro ruzo rubanza muti gushyira mu rubanza mu ngiro ni ukuvuga iki bokora iki n'ibintu byumvikana uru rubanza rwavutse kubera ugonyanga amasezerano y'Arusha mu gonyanga ibwirizwa shingiro rya 2005 mu kwemera yuko Nkurunziza atwara ikiringo cya gatatu kandi amategeko atabimwemerera hari ingaruka mbi zavuye kuri ibyo bintu hari abantu bishwe hari abantu bapfungiwe ubusa hari abantu banyazwe ivyabo hari abarundi bahunze igihugu uno munsi batwara Uburundi rero nimba batagomba yuko kumbura abarundi bazoba bafata ingingo zituma uru rubanza rwubahirizwa ingingo uno munsi kumbura atangwa viza arizo ariko birashoboka uko nibaza ko ingwano yo kurwanya abarundi bose naho wabakomeye gute iyo ngwano barashobora kuge kwibaza ko bashobora kuyitsinda mugani baza kwigoye naho rero mvuga ngi bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose barenganijwe bivuye yuko bashyigikiye amasezerano y'Arusha bivuye yuko bashyigikiye ibwirizwa shingiro bategereza kurenganurwa ni kuvuga leta yo mu Burundi kugira ngo ibintu byorohe yategereza gufata abantu bose bahunze abantu bose batavuga rumwe abantu bose bafunzwe abantu bose se bichi wabao bakarondera uburyo bituma baganira kugira ngo Burundi n'abarundi bisubizwe iteka byambuwe n'ingingo igayitse yuwararongoye sentare yubahiriza ibyizwa shingiro naho bakoranye tutti bagiye ingingo igayise yafashwe n'umugambwe CNDD-FDD nako saba gumya banga bose bari bashiki iyo ngingo eka tutti bagiye ningo yafashwe n'umukuru w'igihugu yarahacu gihe asanzwe serukirwa ubuye n'utware igihugu ako twabuze ko igihugu ntigifaka ryukira bandanye naho abantu babatakihari uno munsi makosa yakozwe na Nkurunziza amakosa yakozwe n'abari muri guverinoma ya Nkurunziza arashobora kubazwa bari muri guverinoma ya Ndayishimiye nabo bakorana kanatsinda ntibari banatandukanye bari hafi na hafi bisigura yuko uno munsi rero ino guverinoma ya Ndayishimiye itegerezwa kwicara igafata ingingo zibereye zituma abarundi bose barenganijwe bashobora kurenganurwa
Tirinda
Ndasubiye kubaramutsa mu gihe hategekanijwe kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 13 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza bo mu Burundi ku nshuro ya gatatu abakenyezi bo mu Burundi bavuga ko bafise ingorane nyinshi harimwo inzara ituma amagara yabo asinzikara abo bakenyezi bagasaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kutaguma gusa atuma ko amanama asayanganiramwo kenyezi bishoboye ahubwo ngo niyibuke guhanura umutware wiwe ariwe mukuru w'igihugu bafashanye kurondera umuti w'ingorane wotuma abakenyezi bato bato bava mu buzima bubi barimwo hamwe n'imiryango yabo ngo bitabaye uko abarundi n'amakungu ngo ntibasamazwe nayo manama atunganywa atacari mu marira abakenyezi byinshi kuri iyo nkuru twabiteguriwe na mugenzi wacu Ninete Nancy Mutoni
Amagara meza no gufungura neza kubavyeyi ibibondo n'imiyabaga nico kivugo c'iryo huriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza iryo huriro ngo rizoba ryatewe iteka n'umukuru w'igihugu Vaston Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye mu batumiwemwo harimo abakenyezi b'imboneza bo mu mihinga itandukanye y'isi rikazobera kuri Zion Beach i Bujumbura abakenyezi batandukanye twayaze naho batashimye kuduha amajwi yabo barashima ko mu Burundi hatunganywa amanama y'imboneza z'abakenyezi baranegura ariko bivuye inyuma uburyo bene ayo manama atunganywa ngo aho usanga yatumiwemo abakenyezi bifise gusa nayo bitwa ko ari banyarucari ntibahabwe ikibanza muri yo ngo ni nacyo gituma ibiyavugwamwo ngo biba ibintu byo guhuma amaso abarundi n'amakungu kuko atavyamwa biboneka aheza akazanira abakenyezi b'abarundi kazi muri kino gihe ngo abakenyezi benshi mu Burundi ntibagira icyo bafungura icyo bafungurira imiryango yabo cyane cyane abana bashikiriza ko n'abakenyezi bafise aho bakubita isuka batimbura kubera gukena umwavu hamwe n'imbuto kuko ngusanga itera rigeze batagira amafaranga yo kugura imbuto kubera ubukene bwugarije imiryango yabo abakenyezi nabo bari kurushi bagize amahirwe bakaronka akazi haba muri leta haba mu bikorera utwabo ngo kubera ubukene bwinshi agashara baronka bigatuma bikenura muri twose mu miryango yabo Basaba Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira inama umugabo wiwe mu bijanye no guteza imbere umukenyezi kugira ngo ashobore gufungura neza no gufungurira abana na cyane cyane mu gukura mu nzira intambamyi zituma abafasha igisata cy'abakenyezi mu Burundi gutera imbere bataboneka aha bakavuga ingene za politike ziri mu gihugu kuva umugambwe CNDD-FDD dushitse ku butegetsi gushikaho bamwe mbere bahunga igihugu ibyo ngo biri mu bituma boza gufasha mu Burundi guteza imbere ibisata bitandukanye batinya ngo harakenewe gukosorwa ibitari bike muri politike harimo ibiraba abakenyezi kugira igihugu gitera imbere bitabaye ibyo abo bakenyezi bahamagarira abarundi n'abanyamahanga kudasamazwa ngo nizo nama zitunganywa kugira hasesagurwe amafaranga gusa atacyo abarundi kazi bari bwunguke
Urakoze Ninete kuri iyo nkuru udushikirije. Imijyango irenga ijana yo mu gacimbiri mbaza miduha ku mutumba Rukana ya kabiri komine Rugombo intara ya Cibitoke ivuga ko yirukanywe mu matongo yabo abagize iyo miryango batunga agatoki uburongozi bw'intara yabo kwayo matongo bwayemereye abategetsi bo hejuru basanzwe arabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ni mu gihe buramatari w'intara ya Cibitoke wewe avuga kwayo matongo ara ya leta abanyacibitoki bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD irangwa no kunyaga abanyagihugu utwo batunze ngo ni leta ikwiye guhagurukirwa n'abarundi bose ikabavako. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Dondo Dieu Mbaza Umutima.
Imiryango ishika ku ijana na cumi yaba ku mahegitari 80 niyo iherutse kwirukanwa mu gace imbere Mbaza Miduha. Imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zitari nke izo haheze indwi zirungitswe gutera ubwoba iyo miryango mu kuyibwira ko iva vuba bwango muri ayo matongo atagisabwe. Bamwe mu bagize iyo miryango bavuga ku izo mbonerakure zababwira yuko amatongo babamwo ari aya leta kandi ko ata burenganzira bafise yo kuyabamwo. Yamara abanyagihugu bavuga ko abo banyagihugu banyazwe amatongo yabo kandi atagikorwa c'inyungu rusange kigire kihakorerwa. Ayo matongo yigaruriwe na leta aca ahabwa abatunzi b'abasivile n'abasirikare bo mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe mu bari basanzwe baba muri ayo matongo bavuga ko ari aya basokuru babo kuko haheze imyaka irenga ijana ari ayabo, abandi nabo bakaba bayaronse biciye mu mategeko kuko bafise n'impapuro ziyaranga. Abategetsi bamwe bo muri CNDD-FDD bemeza ko kuva mu ntango z'uno mwaka 2022 amahegitari arenga ijana yo muri ako gace ka Mbanza Miduha amaze guhabwa abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD. Naho bene kunyagwa ayo matongo basaba ababijejwe kububahereza mu matongo yabo. Abanyacu bitoke twavuganye bavuga ko atakindi babona kiranga leta ya CNDD-FDD atari ukunyaga abanyagihugu utwo batunze, bagatera kamo abarundi bose guhaguruka bakagwanya intwaro nk'iyo ngo kuko abayiserukira barajwe ishinga no kujya imitsi abanyagihugu.
Urakoze nawe Dondo Dieu Mbaza Umutima kuri iyo nkuru udushikirije. Ngo biratangaje kumva agatogwasa avuga ku inama nshingamateka yahindutse urwego rw'umugambwe CNDD-FDD ngo yamara nawe na bagenzi biwe bakomoka mu mugambwe SNL ngo bagaheza bakaguma basasa muri iyo nama nshingamateka ngo icyari kubaciza ngo nuko bokinjuye muri urwo rwego rwa CNDD-FDD ngo bagaheza bakagwanira inyungu z'igihugu n'iz'abanyagihugu ngo mugabo batifatanije na kagwi gafukamye mu nda barundi. Ivyo nibivugwa n'abanyagihugu inyuma yaho kuri uyu wa gatanu abashinga amateka bakomoka mu mugambwe SNL bankiye kwinjira mu bikorwa byo kwemeza abagize umugwi sever bagaheza bagasigura ko bariko baratogwa bidakurikije amategeko. Byinshi kuri iyo nkuru navyo tubibaze mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Ku mugoroba wo kuri uwa gatanu niho inama nshingamateka y'u Burundi yemeza gushasha abakomiseri b'umugwi CVR byitwa ko ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Uwo mugwi waraye wemejwe ukaba ugizwe n'abahutu indwi, abatutsi batanu n'umutwe umwe, bose bari mu mugambo CNDD-FDD. Ku bakomiseri 13 umwe akaba ari umupadiri, babiri nabo akaba ari abapasitori, hakaba hari n'abahagarariye abesilamu nk'uko byibonekeje. Uwo mugwi ukaba ugiye kuguma urongowe na Pierre Claver Ndayicariye, abanyagihugu basanzwe bazi nk'uwatanguje itembagazwa ry'amategeko mu Burundi mu mwaka wa 2010 igihe yararongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Amatora yabayemo amanyanga n'ubusuma butari bwigere buboneka mu Burundi nk'uko bagize iminsi babikora. Abashinga amateka bakomoka mu mugambo SNL bakaba bararahiye bararengwa kwinjira muri ibyo bikogwa, biraheza ibikogwa biraba nabo bari mu myerekano hanze mu ntumbero yo kwerekana akababaro bafise. Nk'uko bisigurwa na agatogwa asa umukuru w'umugambwe amenyesha ko ico baneguye ngo ari uko ugo rwego rw'inama nshingamateka y'u Burundi ngo rusigaye rukorera ku mategeko y'umugambwe CNDD-FDD. Akaba yagiriye ko yemeza ko bimaze kugaragaza ko inama nshingamateka isigaye yahindutse urwego rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Dukurikire agatogwasa arongoye umugambwe SNL.
Kucari igikorwa cyo gutora abakomiseri bo mu mugwi ujejwe ukuri no kurekuranira kw'abarundi, uwo ni umugwi utegekanijwe mu masezerano ya Arusha ndetse utegekanijwe no mu bwizwa shingiro no mu yandi mabwirizwa. Ugiye kuraba rero uko amategeko yubatse, ni nk'umugwi ahaniniya ukorana hafi na hafi n'inama nshingamateka cyo kimwe ni na CNDH chaka ngereza ngarukiriza no kuri yombi ibiri yonyene ikindi rero twe tubona kitagenda neza niki nuko ibiro by'inamashinga amateka ari byo byabwirizwa kubihagararira umenga biragira igihe bikavyikura mu ntoke ibyo bikorwa bigafatwa n'umugambwe ibi bimaze kuba kenshi turabona rero ko atarigendo nziza uko uyo mugwi ugamera mbere n'umugwi ubwizwa guhuza barundi kugira ngo uhuze barundi nuko nawe nyene wo buhuriwemo n'abarundi bava mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye tukabona rero ko menga n'umugwi bagomba kugira umugwi w'umugambwe gusumba kugira umugwi w'igihugu kuko ubaye ari umugwi w'umugambwe ibyo kokwa byose intambuko kuyindi ko hakumvikana kubagize inama nshinga amategeko mugabo ndabwira yuko nko ku mugwi witwa ko warujejwe kwakira amadosiye no kuyasuzuma bashizemo umushinga amateka umwe wenyine w'umusenera ituzi igituma bafashe umwe wenyine abandi bakaba kumbure abo mu mugambwe CNDD-FDD urumva aho honyine harimo ubusumbasumbane buremereye ibiro by'inama nshinga amateka nibyo byabwirizwa noneho kuza bakatubwira ati burya rero byifashe ukuntu mugabe icyo tumaze iminsi tubona nuko baca bagenda muri permanence y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza urumva inama nshingamateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira abarundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe
kubwa agatogwasa ngo naho badasiba kubakumira mu bikorwa bitandukanye by'igihugu harimo no gushinga leta badasizemo umunywanye numwe w'umugambwe arongoye asaba leta y'u Burundi hamwe n'ugwego gw'inama nshinga amateka ko bokwisubira ko bagakora ku neza y'abarundi bose ubakongera bagakorera mu bwigenge ngo badakoreye ku mategeko y'abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD n'ubu nyene twongere dukurikire agatogwasa umukuru w'umugambwe Senere
icyo dusaba nuko ibiro by'inama nshinga amateka bihagarara mu kibanza cyavyo bikembanga ibikorwa bijejwe ntibyigera ahantu ngo bitwereke yuko biriko birakora mu nyuma bize kutuzana aho dusanga turiko turakoreshwa n'umugambwe icyo kugurumba nta terambere biriko birazana mu gihugu navuze siko n'amashinga amateka yonyine turifuza yuko buramatari mu ntara mustandere mu ikomine yisunga amategeko y'igihugu aho guhabwa amategeko n'uburongoye umugambwe turifuza yuko umucamanza muri sentari yicankiriya yumva yuko afisa karanga mutima k'umucamanza agakora ibyo amategeko amusaba akabikora nkuko yabyize nkuko umutima nama wiwe umutegeka aho gukora yisunze telefone y'umukuru w'umugambwe kanaka cyane uwundi muntu atobise bisana n'uwo mwuga abarimo ubucamanza
abanyagihugu batandukanye rero harimo n'abanywanyi w'umugambwe Senere bavuga ko bitangaje cyane kumva ko agatogwasa avuga ko inama nshinga amateka yahindutse ugwego rw'umugambwe CNDD-FDD uyamara nawe na bagenzi biwe bakomoka mu mugambwe arongoye ngo bagaheza bakaguma basasa muri iyo nama nshinga amateka ngo icari kuba cyiza nuko bokinjura muri urwo rwego rwa CNDD-FDD ngo bagaheza bakagwanira inyungu z'igihugu n'iz'abanyagihugu ngo mugabo batifadikanije n'akagwi gafukamye mu nda abarundi mu byo bokora ngo kukaba koba kuva hasi bakiyamiriza iyo nama nshinga amateka hamwe na leta ya CNDD-FDD kuko na kare bari mu bibanza abanyagihugu batabahaye ngo abarundi bari bitoreye umugambwe Senere ngo mugabo ikibababaza ngo nukubona abarongoye uwo mugambwe batariko barajya imbere mu kugwanira intsinzi yabo
urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru udushikirije tukiri kuri ivyo nyene vy'agatotezo gakoregwa umugambwe Senere rongowe na agatogwasa naho muri uwo mugambwe badasiba gusaba leta y'u Burundi ko yobubahiriza ikareka kubaburabuza akamo kabo gasa naho atakintu na kimwe kamaze kuko aho kububahiriza ahubwo babandanya kubirukako mu gihe urwaruka guwo mugambwe rwategekanya utunganya kuri uyu wa 9 gitugutu uyu mwaka guhimbaza umunsi wahari ugwaruka ku isi ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu intwaro yo hagati mu gihugu garahiye burarengwa kugo gwaruka gw'umugambwe Senere udashobora guhimbaza uwo munsi umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere akaba yasiguye ku uwo munsi wamaze guhimbazwa kwa 12 myandagaro mu ntara ya Ngozi ko rero bitumvikana ukuntu umunsi mpuza makungu umwe wohimbazwa inshuro zibiri akaba yahamagariye nyabuna indongozi za Senere internet guhimiriza urwaruka rwawo kwitegurira kuzokwifatanya no guyindi migambwe mu munsi mukuru nk'uwo mu mwaka uza mu mugambwe senere nabo bati ivyo biri mu kuburabuzwa twama twakorewe nubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu agatogwasa umukuru w'umugambwe akavuga ko iyo ngingo atategeko na rimwe yisunze kuko umugambwe wiwe wemerewe n'amategeko kugira ukorere ku mugaragaro dukurikire agatogwasa n'umukuru w'umugambwe senere
kwarishuwe mugabo inyishu twahawe ni inyishu nyene yo gukwegera ko bimwe nyene byo kwama barondera kuvura gukorwa by'umugambwe senere umunsi mpuza makungu w'urwaruka hariho umunsi uhimbazwa nibyo ku isi yose mugabo bamwe barashaka kuwuhimbaza muri uku kwezi kuri iyo tariki nyene abandi bakaza uwuhimbaza n'ikindi gihe rero inyishu bavuga ngo barawuhimbaje ngo ingozi ngo harimo n'abantu bo muri diaspora ngo abo ngo nitwitegure ngo mwakuze ngo natwe tuzobe turimo iyo ni inyishu idafashe kuko urwaruka guhimbaza uwo munsi ni uburenganzira bwawe yaba bashobora kuwuhimbaza buri munsi nako nyine bitoshoboka hari uburenganzira je rero nibaza yuko ibintu byo novuga ni bya bindi byo kubyigikenye cy'uri ku butegetsi avuga ati ndabikora ko nshatse ndakwemera cyane ndakwangira
mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate hanyuma tubandanya n'ayandi makuru twabateguriye
kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahaba hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza wamukuriye mu butegetsi by'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushyamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko ubona ko gutinya igitsure cyangwa kugenderamo kwa k'umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire se kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye urwaruka ubona ko ari bwo burundi bw'ejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuva abantu atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibarariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma nimuze kandi twibarize atari ukubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa akamere no kwanya ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushyira ahabona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze uturinde amaganya ewe radio haguruka uracara uwa mbere
baratabaza ubishoboye wese ko yo bavugira kuko ubuzima babayemo buteye ubwoba n'agahinda abona abanyororo bafungiwe mu gashoka gisirikare aho bita police militaire ahavugwa abanyororo bahafungiwe bidakurikije amategeko ikigeretse ko akaba ari ubwishi bwabo banyororo bahari bivugwa ko bahafungirwa mu ibanga bakamara iminsi myinshi batanaburanye batazi n'ico bapfungiwe eka batanafise n'uruhusha rwo kuronka baburanira abandi nabo bakavuga ko ivyo bigaragaza ingendo mbi ya CNDD-FDD yo kwamiho nyanga gateka kazi na muntu bakabona ko abanyagihugu ari bo bo gutabara abanyororo nkabo bagorewe mu mabohero mu kwikura ko intwaro ya CNDD-FDD inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu King Blaze Iranzi
ako gasho ka police militaire kari ku mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura ni muri komine Mukaza impande ya Mercedes Officier munsi gato ya kaminuza Ipeya. Nkuko rero amakuru dukura muri ako gasho abivuga, hari abafungwa bahazanwa bakafungirwa badafite n'ibyo bagirizwa. Bikavugwa ko hari abamara amezi atatu, atanu canke arenga bafungiwe ngaho muri police militaire batararenguswa imbere y'ubutungane. Eka mbere n'imiryango yabo itarekuriwe kubabona. Aho ni mu gihe mu mategeko atamuntu n'umwe ategerezwa kurenza iminsi 14 muri mwene ubwo busho. Ayo makuru dukesha isoko ryacu muri ako gasho akaba abandanya avuga ko ako gasho kagabuwe mwo utuumba tukui metero zitatu kuri zitatu. Aho usanga akumba kamwe kafungiwe mwo abanyororo bashika cumi na batanu canke barenga. Ibitera umutima uhagaze abo banyororo kuko ubwo bwinshi bwabo bwama bubaviramwo ubumuga n'indwara zitandukanye bakabura aho bari buvugire. Aha hagatangwa akarorero kavuba cane k'abahungu batanu b'imisoresore baheruka kwashikanwa bagirizwa kudandaza igitoro cya magendo, ariko indwi zitatu zose zikaba zirangiye atanumwe abumvirije. Haravugwa kandi abanyagihugu bafashwe n'uwo bita Jede n'iperereza rya gisirikare bakuwe mu ntara ya Rumonge bamaze iminsi 15 muri ako gasho atanumwe arumvirizwa, eka n'imiryango yabo atanumwe aziyo bafungiwe. Hakaba n'abasoda bahafungiwe umwaka urenga bagirizwa ngo kuba baratorose igisirikare. Ikigeretse ko abo banyororo bose bakabafungurirwa nabi cyane bimwe birengeye ikiremwa muntu. Umwe mu batabarije abo banyororo tudashimye kuvuga izina ryiwe ngaha ku mvo z'umutekano wiwe akaba yabwiye Radio Haguruka ati ndugure twa mugina murafasha mutabarize abanyororo bagorewe muri police militaire bahagorewe nk'abacakara batagira gitabara barundanye ko ntibafise n'uruhusha rwo kuburana abandi nabo bahamara umwanya munini batazi n'ibyo bazira ndugaye twa mugina. Abanyagihugu bumvise ayo magogwa yabo barundi bagorewe ngaho muri police militaire bakababwiye radio yacu ko ivyo bigaragaza ingendo mbi y'intwaro ya CNDD-FDD yo guhonyanga agateka kazi na muntu, ngo bikerekana kandi ko atabutungane burangwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko uretse ibyo byibonekeza ngaho muri police militaire no mu yandi mabohero yose y'igihugu ngo nuko byifashe. Abo banyagihugu bakaba bavuze ko abanyororo nk'abo bagorewe muri mwene ubwo busho bazoca bagwa n'abarundi mu kwikura ko intwaro ya CNDD-FDD kugira haboneke intwaro yubahiriza amategeko mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze King Blaise kuri iyo nkuru udushikirije. Abagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona basaba leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye kwicarira ikibazo cabo kikigwa ukwaco kandi ngo mu buryo bwiyaguye. Ivyo bakaba babishikirije mu ruganda rw'iminsi ibiri kwatunganijwe mu ntara ya Gitega kuva kuwa gatandatu gitugutu uyu mwaka. Abo bagendana ubwo bumuga bavuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi mu buzima kuko ngo leta iraba tererana ntibitaho mu buzima bugoye barimwo, ngo mu gihe n'abadafise ubumuga bibagora kubaho. Abanyagihugu bumvise ivyo, abanyagihugu bumvise ivyo abo bagendana ubwo bumuga basaba batubwiye ko leta ya CNDD-FDD ititaho abirongoye bose ngo kuko abo bagendana ubumuga nabo barafise ivyo bashoboye gukora biteza imbere igihugu, ngo ariko ngo ntishobora kubitaho ngo kubera badafise ubushobozi bwo kurara barakizura, ngo iyo leta irobanura urangwe kwiye gukugwaho guhakaza iyitarobanura. Inkuru na Abel Nzambimana.
Urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akaba akorera ahanini mu gisata cy'ugwaruka n'abakenyezi SOPGF n'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona baraserukiwe. Bimwe mu bibazo byashikirijwe n'umwigeme Marie Shimira Imana akaba afise ubumuga bwo kutumva no kutabona akoresheje ururimi rw'ibimenyetso benshi bazi ku izina ry'amarenga rukaba rwasobanuwe na Jambosco Mpungenge. Marie Shimira Imana agira ati "Nduguriye twa mugina, twebwe dusaba ko amabanki yishingira ugwaruka canke atanga ingurane nka biji imigandi nka paeji batweyumvira ko kuko tubituye turabura abo tuyaga. Si icyo gusa habe igisate kiduherekeza mu itunganywa ry'imigambi yacu kuko natwe dufise icyo dushoboye ndugaye twa mugina." Abandanya agira ati "Nduguruye twa mugina, mu bushikirangandi butandukanye badufashe batange ubuzi ku bantu batahura ururimi rwacu canke abamaze kuburonka bagire ishaka ryo kugwiga kugira natwe twisange ndugaye twa mugina." Atanga karorero ku bapolisi bo mwibarabara bakubita abo bafise ubwo bumuga bwo kutumva babahoye ko babagaye kandi baba bagerageje kwisigura ariko bakagira ngo nibyo bigira kwa muganga ngo babavura batiganye indwara ntara bakisunga icyo ibyuma biberetse gusa kwama ngo bironderera ababafasha guserura ibyimviro byabo kandi nabo batama bafise akanya ngo birabaruhisha abo bafise ubwo bumuga abandanya agira ati nduguriye twa mugina turashima ubushikiranganje bw'indero kuko buriko buradufasha tukiga ariko duhejeje haba mu buzima bwiza cyanke bubi ntiduheze ngo twakigwe kandi hari ivyo dushoboye ndugaye twa mugina abanyagihugu rero bumvise ibyo byashikirijwe nabo bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona batubwiye ko ibyo basaba byumvikana ijana ku ijana ngo ariko nta cyizere bafise ko leta ya CNDD-FDD hari icyo izobafasha ngo kuko iravangura bakavuga ko ifasha gusa imbonerakure ziyemera ngo kuko zirara zirakizura ngo nawe yo kwifata mu gisho ikabafasha ngo ishobora gufasha ababa mu miryango ya ba CNDD-FDD gusa naho nyene bitwa ko komeye mu mugambwe CNDD-FDD ngo leta ya CNDD-FDD niyitaho cyo kimwe abo irongoye bose basoza rero bavuga ko iyo leta ikwiye gukurwaho ngo hakaza iyitarobanura
urakoze nawe abere kuri iyo nkuru kubera ubuzima bubi babayemo mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania impunzi z'abarundi zimwe zihitamo kurondera handi zomokera igipolisi kijejwe uruja n'uruza muri komine Kakondo mu ntara ya Kigoma kimenyesha ko abashika ibihumbi bine n'amajana 750 bamaze guhagarikwa bariko baragerageza gusohokana muri iyo komine abajejwe intwaro muri Tanzania bavuga ko muri bo abenshi bagizwe n'abatunze imiryango mito mito hamwe n'abayihetse ko abo ngo nibo byorohera kwipakiza mu mamodokari bakagenda urugendo rurerure abo bahagaritswe ngo bakaba bashaka kuja gusaba ubuhungiro mu bihugu by'u Rwanda Kenya hamwe n'Uganda uko kurondera guhunga amakambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania ahanini kugategwa n'uko izo mpunzi ziyabayemwo mu buzima bubi indya zironswa ntizikwiye hakiyongera ko ibikorwa byo kwiyungunganya byabujijwe muri ayo makambi harimo no kubuzwa gusohoka makambi ngubishoboye aze guca ingero inyuma y'ikambi igisongera isibe ngo akaba ari gushaka gutahukanwa ku nguvu mu Burundi kandi ngo ico bahunze kitaratorega umuti impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zisaba leta yaho hamwe n'ishira hamwe HCR kureka abo barundi biyungunganya mu kugenda kuronderaho botekanirwa bakagenda ngo mu gihe byabananiye gutora umuti w'ibibazo bituma bahunga izo kambi ni hano amakuru twari twabateguriye nshuti bagenzi tuyarangirije ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ngashimira abamenyesha amakuru bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza sinibagiye gushimira Obe Felix Rankunda yari mu buhinga bw'ivyuma ahanje nkaba ndabike banuye mugira ijoro ryiza naho ubutaha
amarira ni meshi umubabaro ni mwishi agahi ndani keshi abavyeyi barangazwa bakatandukanywa n'imiryango yabo manangwi nutabare tugatotezwa taco tuzira ninde wo kuturengera
mana ngwino tabare wana bise serange no kubishisa uzobishisa ewe mana ya burohamu ngwino shisa masezerano
Kavapura muri Egiputa, ukavajabuti nyanti tukura, pagashiki parani, nana na kutabare. Mana ngwino tsabara barundi kazi oh haleluya mana ngwino tsabara bari mu mabotero mana ngwino tsabari pfuzi na bafakazi na batagira shinge na rugero nkuko ari wa Israeli haleluya
Haguruke, haguruke barundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka